uNkulunkulu encwadini yama Romans chapter 8 sifunde uverse u18 wakhona nje iverse lilodwe bese ke sivele siyathandaza nje ekseni abalaleli bephuthume belapha abafuna ukuya khona ake sifundeni ake sifundeni ngiyacabanga abantu sebekuthulile Romans chapter 8 uverse 18 wakhona uthi ngokuba ngithi izinhlupheko zalesi sikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakumbulwa kithina. Ngicela ukuliphinda baba TK. Ngokuba ngithi izinhlupheko zalesi sikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Lamazwi amazwi ayekhulunywa uPaul ekwachaza echazela ibandla laseRoma esho ukuthi izinto esingadlula kuzona nesizobhekana nazo kulesikhathi samanje angeke zizeyilinganiswe nezinto noma nenkazimulo uNkulunkulu azoyembula kuthina, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi singabakholwa noma singabazalwane kube khona izinto esibhekana nazo kwesinye isikhathi size sitshele nokuthi uNkulunkulu mhlampe usidelile noma sitshele ukuthi uNkulunkulu usishiyile kwesinye isikhathi sishayeke silimale size sitshele ukuthi uNkulunkulu akasasifuni. Kanti akunjalo, uNkulunkulu akasishikile, uNkulunkulu akasidelile. Kwesinye isikhathi uma silimala sibhekana nezinto einzima empilweni mfowethu size sicabanga ukuthi hayi mhlabe ukhona izinto ezinkulu sizenzele uNkulunkulu, kanti lutho uNkulunkulu ukhona into akayenzayo, ukhona into akayisebenzayo endaweni efihlakele emfihlakalweni, ngoba ufuna ukuveza lento akafuna ukuthi sibe yiyona. Ngoba kwesinye isikhathi indlela ikaNkulunkulu ayifani neindlela zethu, futhi nokusebenza kukaNkulunkulu akufani nokusebenza kwethu. Uma uNkulunkulu efuna ukusifundisa into ethile akaqali ngokusifundisa, kodwa wenza ukuthi siqale sidlule kuyona bese siyafunda. Ba abantu mawuzofunda esikoleni uqale ufundiswe into bese uyatestwa, kanti uNkulunkulu uqale akufake entweni iqala bese kuyima ekufundisa into, uqale ukutest bese kuyima ekufundisa into. Kwesinye isikhathi sike sibone ngathi uNkulunkulu usidelile, sibone ngathi uNkulunkulu usishile, kanti cha, hayi ngoba esishile, hayi ngoba esilahlile, hayi ngoba engasifuni, but ufuna ukuthi aveze inkazimulo yakhe akafuna ukuyambula empilweni yethu. Kwesinye isikhathi mfethu inhlupheko ezishayayo zisuke zikhombisa ukuthi inkazimulo ezokwembula kuthina ingakanani, ngoba njalo uma sidlula ezimeni ezinzima naseyimeni ezibuhlungu usuke kukhona inkazimulo uNkulunkulu akasuke efuna ukuyambula. Manje inhlupheko ubukhulu bayo nepain bayo busho ukuthi ingakanani inkazimulo ezembulwa ngemuva. The greater the pain, the greater the suffering, kusho ukuthi the greater the glory. Wena ngithi njengoba usakhala uhluphe kangaka, ungakhali kakhulu, musukulila kakhulu, ukhona inkazimulo efuna ukwembulwa. Ngoba ubona abantu bekuvukela bekushiya uNkulunkulu wenze ngamabomu, uNkulunkulu uvumile ngoba kukhona inkazimulo enamandla akafuna ukuyambula. Le nkazimulo ngeke ukwazi ukuyibona ungadlulanga kule pain odlula kuyona manje. Le nkazimulo uJehova akafuna ukukhombisa yona ngeke ukwazi ukuyibona ungaze usawe, ungaze ubukelwe phansi, ungaze uhletshwe, ungaze ukhulunywe kabe bethu uzenza ngcono, ungaze ukhulunywe kabe bethu uzenza umuntu ongcono kwabanye abantu. uNkulunkulu wenze ngamabomu, ngoba into eyi-requirement yala okufanele uye khona ile nhlupheko odlula kuyona manje, i-pain odlula kuyona yona i-requirement okufanele uyithole ngaphambi kokuthi ufike la oya khona. Lalela, Jesu ngaphambi kokuba anyukele ekhayizini waqale wadlula esiphambanweni. Abantu abaningi babeyitshela ukuthi kuphelile ngoJesu esiphambanweni, abantu babeyitshela ukuthi ayikho into uJesu akazuba yiyona. Kwakuse uLwesihlanu ebethele esiphambanweni, abantu abaningi babethi uJesu isiphelile indaba yakhe, babethi uJesu ayikho imangaliso akasazozenza, kanti ababuzange langinabazi ukuthi ngesikhathi edlu
ngesikhathi edlula esiphambanini kwakusazolungisiswa iglory akazo ezokwembula kuyena. Nosathane wayetshela ukuthi uqedile ngaye. Ngifuna ukuthi nosathane uyitshele ukuthi uqedile ngempilo yakho, ukushayile wakulimaza, wazi ubuhlungu, abantu abathembile bakudela, abantu obaziyo bakukhohlwa, abantu oyitshela ukuthi bazokusiza bakushiya bakubukela phansi bathi ayikho into ozoba yiyona. Hhayi, ngifuna ukuthi uNkulunkulu befuna ukwambula inkazimulo yakhe. Kukhona into enamandla uNkulunkulu akafuna ukuyenza ngempilo yakho. Kukhona ileveli uNkulunkulu befuna ukukuyisa kuyona, ngoba ipain efikayo ayifiki nje ukuthi izoba yipain, but ifikele ukuzoletha ipromotion. Ubuhlungu obufikayo abufiki nje ngoba buzoba yinhlupheko, but kufikele ukuthi kuzokupromotha kukulethe kwenye ileveli enamandla. Kukhona into engiyithandayo mfowethu eshiwo uJesu, uthi abafundi bakaJesu bafika omunye umuntu owayezelwe engabone, umfana wezinyanga, bambuza abafundi bakhe bathi, Jesu ubani onile phakathi kwale nsizwa ezalwe ingaboni, ngabe yiyo noma mhlambe abazali bayo abonile? Khona into uJesu engiyithanda kayishot, uthi uJesu akusiyona le nsizwa eyonile futhi akusibo abazali bayo abonile, kodwa lokhu kwenzekile ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi kukhona ezinye izinto ezehlelayo, hayi ngoba senza izono ezinkulu, hayi ngoba siphambane noNkulunkulu, hayi ngoba uNkulunkulu engasasifuni, hayi ngoba uNkulunkulu esasilahlile, but ziyenzeke ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi lo msebenzi wakho okulahlekile ukulahlekelile ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Labantu abakushiyile bakushiyile ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu, ngoba kukhona inkazimulo azoyembula uSimakade, kukhona inkazimulo afuna ukuyiveza empilweni yakho. Uma sivelile le nkazimulo, akekho umuntu ozokuvimbela. Uma sekuvelile le nkazimulo, akekho umuntu ozokubamba. Uzobe ungabambeki, uzoba unstoppable, uzoba untouchable. Izinto ezifuna ukukubamba angeke zikubambe, izinto ezifuna ukukuvala angeke zikuvimbe. Khumbula uJesu ngesikhathi esevuka ethuneni, lithi iBhayibheli wayengasabambeki, abafundi bakhe babe valelelile endlini, lithi iBhayibheli wabulwa, bonakala sengaphakathi, wathi ukuthula makube kunina, ayikho into eyamvimba ukuthi angene. Njengamanje uJesu ukwazi ukuba seyindaweni zonke emhlabeni ngesikhathi esona. Why? Ngoba kukhona inkazimulo esimbuliwe kuyena. Ngifuna ukuthi mina, uma usudlule kule pain odlule kuyona manje, kukhona inkazimulo uSimakade azoyambula, ezokwenza ukuthi ungavinjelwa. Ayikho into ezokubamba, ayikho into ezokuvala, akekho umuntu ozokuvalela, ayikho iminyango ezovula phambi kwakho, akukho ukuhlupheka okuzokubamba, ngoba uzambo usuhamba usunenkazimulo kaSimakade. Uzohamba usuhamba noJehova, ungasafani nabanye abantu, ngoba uzobe usuhamba nenkazimulo enamandla kaSimakade, uzohamba nenkazimulo kaNkulunkulu. Mfowethu, ngifuna ukuthi nje mina ekuseni, uJesu onamandla ukuvumele ngamabomu lento odlula kuyona. UJesu ukubonile ukukhala kwakho, wakuvumela ukuthi udlule kule pain odlula kuyona, ngoba uNkulunkulu uyakwazi, wazi izolo lakho, wazi namhlanje lakho, wazi nekusasa lakho. Lokho akwenzeka kuwe empilweni yakho ukuvumela uSimakade, futhi uyakwazi, futhi ngeke aze akushiye kukhona. He will lead you through, he will take you through, you will go out of that situation ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa ke sengithandaza, ngifuna abantu bengakhohlwa, bengaduki ukuthi uma ukuthi uJesu akakamukele njengeNkosi nomsindisi wakho, kuzoba inkinga, ngoba uzohlala kanti uhlezi udlula kulezo zimo ezibuhlungu ngenxa yokuthi uJesu akekho empilweni. Kodwa-ke uma ungakamemukeli, kubalulekile TK ukuthi uqale wamukele uJesu ukuthi abe yiNkosi nomsindisi, ukuze zonke izinto zakho zizohamba ngohlelo lwakhona. Uma ungakamemukeli, ngiyakhuthaza ukuthi uqale umamukele, umthathe uJesu, umenze abe yi-priority yempilo yakho, ukuze izinto zakho zizohamba ngohlelo oluright, ukuze izinto zakho uNkulunkulu azoyiqondisa ngendlela yakhe. Uma ungakamamukela uJesu, ithuba lokuthi umamukele egameni likaJesu. Avele sithandaze mfowethu, sikhulekele abalaleli, bese-ke sivele siphinde sibonane ngolwesithathu. Ba Baba, egameni elinamandla likaJesu Kristu waseNazaretha, ekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyakhulekela ibandla lakho, ngikhulekela umzimba wakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, angazi inhlupheko abadlula kuzona ezahlukahlukene namhlanje ekuseni kuwumsombuluko. Baba ngiyathandaza banikeza amandla amasha abazo azobenza benyuke njengeyinkozi bengakhathali bengaphela amandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu ongcwele, ngikhulekela Nkulunkulu wethu ugcobo lwakho, khulekela isibusiso sakho phezu kwempilo yabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, bakhulule inhlupheko abadlula kuzona, bakhulule Nkulunkulu wethu ongcwele kubuhlungu abadlula kubona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, nabanye bamukela uJesu ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza Nkulunkulu wethu ongcwele, ubaphilise ubakhulule ezonweni zonke nasemandleni onke sono ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkulunkulu wethu ukuthi baphilile and bathola amandla amasha bazokhuphuka njalo njengeyinkozi egameni elinamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Awa, asibonge kakhulu, man of God. Amen.